I know it's a challenging. It's very challenging. That's why I judge. It's very challenging. Nikhumbule into bangabana ababazi ababantu. Noba bayabazi namhlanje ababazi. Abajaji ngento ba ichomi yethu kanye sizichomo songs sizartists, right? Now the husband is chomi zabo. Yeah, Lord. But akwenziwa ngalonto namhlanje. Yabo kodwa banento athile bona abayijongayo nabayikhangelayo abayifunayo abazayiveza namhlanje. Okay, it's not about okay, hawo siyayazi kakade kudala eperforma naye ishomi yakhe ha-a azikho zopolitics namhlanje, but ikhona lento PrimPoetry ayikhangelayo. Yabo, so if awubanga nayo namhlanje, it's okay. Utshilo usisi Prim wathi izawuqhubekeka lento. So ungagivaphi ucinge phani uba yeyabantu abathile yethu sonke. Funeka siyiphakamiseni njengoko siphakamisa Makukhanye. Ne likhaya lethu eli nePrimPoetry izawuba likhaya lethu elitsha. So ndizawucela umntu wokuqala uBonke Mtshoniswa ithole lerhamnca.
Iinyembezi zikaVitoli nangulo mxube embala mdaka udidiyelwe kwezihoboka iinkonxa unasifuna ingcinga uphembelele zobuyathi zenzo. Ewe nasi sisiziva sobumnyama sibizele imidaka kwethu kwantshabalalo siba akhwebela ngengcinga kwampalalo siba rhuqela ngezenzo kwantliziyo ndise. Umnombo weli chizo likhomba phesha kwelwandle ngenjongo zengcinezelo lagaleleka kweli ngenzame zokukhoboza imidaka bezana lweAfrika okwembewu kumhlaba othumileyo bali ihlwela lahluma ngophanyazo. Kodwa Britain uyenzile indaba wasizalela ihlambe lirhwanqa limehlwahlaza waliyikhasisa ngentiyo kwasekukhuleni namhlanje lenobuzaza nobunganga waze waliqiqisa ngeqinga kwasekuqingqeni namhlanje kwidyakalashu qobo.
Yeyi
ngezolo ligalelekile iAfrika liphethe ibhotile layihlohla kwisizwe sakwaXhosa yaxhalashiya amaxhoba iqale ngokhoboza iinkondi qhele yazithewula ngencasa yancothula ubulumko ingashiyanga buyatha suke zayithatha yazenza inxalenye yesiko ziyisa nje kutya kwabaphantsi okwexeshana kwabikho gxeke sacima icamagu livumile umsengo ugobile kanti lizulu lindilile ihoba livulekile udyakala songenile nemiqino yakho ifezekile ngokunje umkhombo ubhembesile. Nithithiza linenene libulalayo kazi siselo sinesi sishunqana. Le bhotile incothule incubeko yethu yayixhomacakathe encochoyini esithenge yacebula ichithachithi ingcinga ezicocekileyo ngencubeko yethu suke asoluyokuzingca sihamba sincathama sincuchalaza kwiinkcubeko zasentshona. Namhlanje ihlaselo lutsha lakowethu ibaphambuza kwimigaqo yabazali neziyalo zabadala ibafake ezidaladweni ibahlohle ezirhoxweni. Lo ngumbulalazwe uxhome ngencindi ngumdibazi wamangomsi iqala ngokuyolisa gqibele ngokuyobisa sisidlo sarhoqo ngempelaveki kwisizukulwana sanamhla xa siphalala phezu daladweni yimvulamilenze kontombi esizwe xa behlwayele ingculaza bekuhlaleni umehluthi wesima imbeko imfundiso nentlonelo nqane ngculaza lona ngumbulalazwe ngencinceleli eyabalala ngecwaka.
Wow, guys, mabelani ke. Okay, jangizazana. It's beautiful. And your judge got it. Unandi, uzakwenza yesini ke ngoku ne akadibanga ne uzakuphinda sinike olunye uchwambu lwesini khasinike futhi.
Ithilenanzokazi ndikuthandile.
Yeke, ya, yirayithi le.
Litshela amaXhosa ugamba kukubona ndingahambanga kweyaphi ngentyatyamba ezinze kwiingcaba zentlabathi. ngobuhle lihlahlane lemagqabakhazikhazi lithindikhe ngokungqama lilaqange kwathi manqabasele ngokucenga kwanga ndingangcamla xebe ndinganxonxothela ngokuhluma lihlathi lithi litheze ngombala ukugqama kuvumbulula nawosethongweni nokwelanga ngentsasa kucandindongo machungechunge sihobe singcalile ngcaphephe khane ndingcazile ngobuciko ngcamba zichu ncembe ntuzenthula ukunyathela ntshobise lokuqinisana ngencadla ncadla ncende kwelithebile incende incasibuncwane ngosiba ndichancathe kulo mcimbi ndinkcukukatha ndichubele nkcazelo ngezizathe nam ndicamnca ndithokunyiswa sezingcinga zithatha zindeki kanye kolo suku sukungeliswe ndakrwaqa ubuhle bendalo inzwaka zinomkhitha olo ncumo lombathiswe ngesinxonxo ngamanzi omthombo ngentsasa yohlobo ukucwenga suke intliziyo yabetha ngesiphezulu isantya umzimba wancancazela kwa adlobe igazi emithanjeni ngokungibika imincele nochulumanco imihlali nemivuyo kanti xela idyudyu noloyiko ewelwa lwangongozi uvalo amathembe thomalala iintandabuzozi iphoko iingcinga zithontelana zisithi siqingana sinemela kuthi ndinkqoze ngaso ndithi ngcango zone zentliziyo vuleke esi sicelo sifumane ukuzinza ndiseko sosizikithi sengcinga neengcingane ngempikisono yabafo bakagqada suke ndazibona ndibekeka ngenjongo esigqibeleleyo iqhingi lingahlelekangako yaphi suke ndazibona ndigaleleka ukuvisa ndisokubetha kolwimi lwenzwakazi luncuthu luxela ukundiliseka intetho nangokuzinzixela ukuqesheka nzwakazi yasemathileni ndikuthandile
yey
Wow guys. Wow, Bhuti Bonke. Akhethile pho. Akhethile. Ngakhetha. Ngakhetha.
Hanti uthatha
ishase number. Ngibona namelcha. Woo! Bhuti uphi?
Nanga. Phakoza.
All right. Okay. Ndikhethile, ndirayithi, ndikhethile, ithani. Wow, wow. Woo, jeez, jeez. Sawuthi abantu bayashiywa. Abanye ndiyabazi, bafuna le ndlela othetha apho manezi. Bakwazithetha namantombazana, amantu onzwakazi ndikuthandile. Ndibilikisa intliziyo, ndiyayithatha le. Isebenzi ngale. It's fine. Thirty notes, my dear. Thirty from your account. Yay! Ay, 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 ay. Ukhona wakwenza kumwandi wandenzela ingoma ka Joe. Ngakho ndiyayirecognize man le nto ayenzayo lo bhuti. Kanti ingoma. So zinto zakhona. Inkosi bhuti wam.
Ayikwazi.
Inkosi bhuti wam. Asiphe mkhefa. Eze uasiphe mkhefa. Kodwa ke ndifuna uqinisekisa uba ubulelani vovo ulapha naye ndifuna uqinisekisa uonela makiki naye abe lapho ngasekhayifontein uqinisekisa ulusapho butswayi ulucas msizi ushannon nyakuromba shannon nyakuromba yuhiye nawe akusemandibizegama umandisi bonga unonzukiso ntaba